Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.
Nigihe kirenga umwaka Satbisatura ataboneka mu bitaramo hirya nino aho yiciwe cyane na cyakiza corona musanzwe muzi aho byari bitegekanije neza yuko tuzobona Indoto Festival tukabona Satbisatura Tanzania tukabona Satbisatura mu Rwanda tukabona Satbisatura mu yiri Uganda ko zari plan Satbisatura yarafite ibitaramo byagakura nejo aho bukera aho Satbisatura azogaragara mu gitaramo cyiswe Foire Faraho azotera mishabarundi indirimbo nka Beautiful Baby Girl Talk to Me Miss You Gachugere nizindi yaririmbye ziryoshye cyane aho abarundi sinzi bari biteze kubona performance iyo ndirimbo za Satbisatura aho bavuze ati sitwe tuzobona burakeye sitwe tuzobona burakeye twasumuriro abakunzi b'umuziki ndundi bararindiranye igishika cinshi Satbisatura abicishije mu ka video yashize kuri page we ya Facebook ubona neza ko ari page ikurikirana cyane aho Satbisatura yari katumira barundi ndetse n'abanyamahanga bakumbuye performance yiwe gukurikirana icyo giteramo ubona neza yuko yaserukiye Crown Royal asanzwe ari wari brand ambassador wayo ni fore rero yiteguwe kuri yitwa Made in Burundi Made in Burundi ni ukuvuga ibisanzwe bikorerwa ngaha iwacu Burundi muca mwumva yuko ari byinshi byinshi cyane bikorerwa ngaha Burundi Satbisatura rero akaba azoririmba indirimbo ziwe nyinshi cyane zagiye zirakundwa murahawe ikaze rero kuza kwifatanya n'abakunzi b'umuziki ndundi kuraba performance ya Satbisatura aho azosatura ashwanyaguze amenagure atabagure asature abajinga kurikirana rero kano ka video
yes get go on YouTube muziko asote ndirimburi hanze Ben Nice featuring Ben Turo DJ Corona and me yes so niwibagire ku munsi wejo aho tuzoba turi tomorrow tuzoba turi kuri Foire Made in Burundi na brand ambassador wa Crown Royal ndo turi kutufise Burundi whiskey Burundi water it's gonna be fire mate just gonna be fire tomorrow 29 muruko kwezi nyene hajya kuri Start Prince League ugasore tuzoshkwanya guza turirimbe beautiful for the first time yeah get ready man
music celebrity entertainment showbiz welcome to the Town Trend Show.